He is proposing. He is proposing.
And he's not joking around.
It's not a joke.
Ring and all.
It's not a joke.
So
bengifuna nje ukuthi mina ushimo labashele Mr. Mandla waphumulo wena mina ubungelise imali nje ungenza umuntu nje sithatha sami sekuyiminyaka sekuyisikhathi eside sekuyisikhathi kodwa
uyavuma babe.
She said yes.
Whoa.
And it fits the
Whoa.